Molo Abuti. Yithi molo ebantwaneni.
Molweni bantwana.
Molo.
Ingaba nikulungele ukufunda isiXhosa bantwana? Masifunde ngamanye amagama amatsha. Phinda emva kwam. Insimbi yokuqala enhloko. Insimbi yesibini enhloko. Insimbi yesithathu enhloko. Insimbi yesine enhloko. Insimbi yesihlanu enhloko. Insimbi yesithandathu enhloko. Insimbi yesixhenxe enhloko. Insimbi yesibhozo enhloko. Insimbi yethoba enhloko. Insimbi yeshumi enhloko. Insimbi yeshumi elinanye enhloko. Insimbi yeshumi elinesibini enhloko. Kulungile. Ngoku lelakho ixesha. Ungayifumana inguqulelo echanekileyo? Ingaba ngu-A, B okanye u-C?
C!
Yeah!
Uchana ucwethe. Kuleyo na. Ungayifumana inguqulelo echanekileyo? Ingaba ngu-A, B okanye u-C?
B.
Yeah!
Uchana ucwethe. Phambi kokuba sigqibe, lixesha lebinza losuku. Phinda emva kwam. Ngubani ixesha? Ndicela undiphe ixesha. Yintsimbi yokuqala entloko. Kusemva kwexesha. Kusephambi kwexesha. Uyabona? Kulula. Lixesha lokufunda nokubhala. Ingaba ninazo incwadi zenu bantwana? Hamba kakuhle Abuti.
Isale kakuhle.
Siza kubonana kwixesha elizayo.
You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.